So.
So, come on, man, fuck a man.
Umbanjani.
Ugqibona undixelela into yobana akho nto uyenza wenza nongelife yakho awudibana ndizipangelele ekhithini ndachuze uyophayela ucimba umntu ongaxake kanje amka ungafuni into ebomini angatshuze uyophayela ekhithini engaka
yangxaki yakuyiwalo kwandengomlomo yipratkak ogqib shut the fuck up ilife iyabheda ayingowedwa unengxaki emhlabeni fanele ayisipali ukaka ubukhala ischicken mix.
But so you tell the man that in this meaty ceiling.
The deal.
If the man we know we are bow well and a meat, why when it means it? When it's time we young girl and don't look at them no bomb back. Why?
Why? It's a choice.
And in a choice because the whole man that we le when the abortion now pindi. Apo shinda yenze dora, andikwazi uphinda.
Nantsa loko my friend.
Abanye my friend baya ngantoni ngezandla.
Bathi ipilisi akubhalwa loo nto ba.
Ipilisi kwi. Iyacelwa.
Acelwa loo nto.
Ipilisi iyacelwa na.
Mm-mm.
Even now lozuku. Noba unothi sizanda. If uyafuna ndingakunceda phaa ina imali yam zuyibuyise namntu okwenza ibhosha ndingayenza nangoku because asoze ndihlalele le nto umane undixela ngomithi umane undixela ngongenzi into umane xa ukuba
so mna ndihlalele nto yakho uba ndiyi-criminal i-criminal report ilandi kuwoekutheni
ze nditsho because wena uthi mna yintoni onayo
kaloku
ndicuma ndiva njani
akwazi
ukhona umntu ongafuni uba nento
mamela lo wena ufunashilatshiimalo uba sileni akwazi ukuxelela mna
mamelaakwazi
ukuxelela mna wena uba mandithini
that's why ungakwazi uba nabantu abafundileyo yaba banemali because akwazi ubaxelela into uyifunayo
sondiceba mandithini
watshuza mna ndiyayibona ke ngokule reason ibangela into yobana uthi watshuza mna wayeka abanye abantu its because ubufuna ndi-useless ufuna umane uxelela uba u-useless if bana bendinechoice even now
bendizosikhupha
noba sikhuphe kalula bendingazofa ndingasikhupha nangoku because awufuni awusifuni
acting like a bitch, man. I spawned the way out, man. You're conscious. Ufuna ngayo tshebho notebo uklajwe unye acting like a bitch right now utebo uba rayitsho ndandiqala umnqondo lako ugqibeza that's your biggest progress. Sibona ndikhala
ayinati iyanceda mos onokuqala umnqondo ungakwazi ukwazi uzova into lapha emntwini entliziyweni yakhe because bengayazi uma ndakudika
so xa ndisithi andikwazi ukuzivo akunaxeshiwa loo nto xelele ayapambana
andithanga kuwe namhlanje uba uzandifowuna ngabani ixesha for uza wathini wena
abeni
andibuzanga bana uzandifowuna ngabani ixesha kho uzana-airtime for uza kuwo wena wathini awathanga ukubuya kwam isikolo mandigqethe kuwo
so
ayiphinde ibeka nguwe lo uthi mna akho zikwenza iinto zakho mna ndakudika
sofakela
ngicela uthini lento le
njani
kwazi so ngilapha ngozwona into zam ngiyangihlali nasekhaya
so
ayinguwe umuntu othe mangigqitha xa ngibuya esikolweni
awuvunwe ithi loo nto uthini hlala the whole day
uthi mandigqithele ntoni
imfundo
sukubonge sojuso
hayi ulali wedwa yamasemphinde
ibanga nguwena udikweyo
njani
kanti nguwena uthe mandigqithe ku
umenisho njani fuck you man.
So, because the dog was sent to the lap of open pangy, open pangy, a big man.
That
was a little because who was this dozer? Says, do I was to send some.
So,
of course, one baroque was in the way of course to buy a little color to banana. Of course, I was
no
phone number because they always in the lap.
Oh, my God, the lap. Le kaka li dita na kasha la yo. Indo iti nyali leo ti. So ngi umna friend di pilin 31. Ani si poku poku. Welu kele ispa nga zen tuela. Mutu wala. Ulendo ay tusana na wo. Yavana nje nodlala i-chess nenkukhu azikhabazike ezadraft zanje inyele labhodi ogqiza ikhuphe umama ingatiziyeyo frista so ke shush everything like a bitch right now. I don't spawn in the room. You're not going to win. I'm good at this shit.
You treat me some. Bring on you take some.
You treat me some jam.
You use some.
It means some jam. Oh, you use some. I support the statements are for we get to know you could share. Come on, yeah, assume a car. Shush. It's simple, look with them now. Don't fuck with me, I won't fuck with you. We are land of your caramel and your caramel. I'm going to go to the house.
Sang uji kum nan funek ngan depa. Kau cenderung suci.
Kau berken.
Alpin logo sibi ni wati nan funek ngan. Alpin logo sajalan menuang. Why?
Because men sama dia.
Jangan sama dia.
Agus bolun jangan.
Jangan mandi jangan.
Agus abun jangan. Agus ifung aku tan tu. Nenu funan di pin dole. Uji belan nan don don. Unjalo. Hata imanyeni kwa mabomu. Habisi. Yabolo kunye wani.
So we mean she?
Kwa waba ni mean she, they must be, we are foster.
What do you mean foster?
I was born with.
Azali uthi mani ngayendaweni ndiyi
Kabini
xa ndihambayo ndihamba nawe andithi So I'm just wondering, xa ndizawuhamba nam uya kwezinye iindawo kodwa kwindawo yakho awufuni ndiye, thetha uthini loo nto leyo?
Ndithetha ngalo uyenini kwindawo.